turashima imana imana yatugiriye neza turi hano ku enjoyinga imana iguhe umugisha turashimira jehova turashimira imana rurema ubwo umugambi w'imana cyo tuzaba yesu niwe mwami yesu niwe mwami yesu agira neza yesu agira neza imana ishimwe rero azi kurinda duhaye umwanya turamushimira amaraso ya Yesu turayashimira.